ni Big Fizzo, ni Big Fizzo kugira surprise dasanzwe umuririmbyi Sadbi Satroma Ba from Abuye kuri album yiwe iri kiravugisha abantu benshi higari no ku isi ariyo Hello Africa. Ni album irimo ndirimbo 12 haboneza ko Big Fizzo yakumye amashi akeza umuririmbyi mugenzi we asanzwe akorera ibikorwa vyiwe hano ku butaka bw'u Burundi. Ni albumu Hello Africa y'umuririmbyi Sabi ubona neza ari karakezwa n'abantu bazi umuziki ndetse n'abantu bakuze mu gihe abana bakiri bato bitamba mbuga mu muziki wa 2007 bari kubarabona ku album isanzwe ariko abazi umuziki ndetse n'abarigende mu gakino k'umuziki bobo bari kubaraduza babo kwavuga ati my brother tinchuti yacu ati muvandimwe wakoze albumu nziza kandi igyoshe. Aya nayandi ni ku makuru yanda gushikirize ninjiye mu mizi. Yes, wakunzi ba Hit Top TV ndabaramukije. Ni landri promoter muganga umutana ni gwatute kizimya moto. Umwami wa karere kizimya moto famous vibe killer gisengoro kanje ntwari kirumara mu muziki wakabiri gatani ndwi nari maze imisi ndi mu karuhuko ndazi neze iyo ntari ko ndakora cyangwa nyine ko ndavuga vibe cyanke kuba kirumara ku mbuga ngurukana bumenyi ku ma TV online benshi usanga basinzire nkibaza ati mbega abaje mabagiye mbega bari mu biki aho ni mu gihe ndi promoter mamaze imisi ibiri ntari ko ndikora mu gahogo habonetse ko nari maze imisi nipoesheje tunduhutse ndetse nari nasigiye ikibuga bene wacu nabone babanze babiyereke ariko kano kanya ndi promoter nagarutse hari makuru menshi ariko aravuga ku muziki w'u Burundi jewe nka landri promoter nkwiye gushikiriza nk'umukunzi w'umuziki kugira ushire kugira icyo uvuze ndetse nico ushikirije nari maze iminsi nsinzire nigamiye niposheje ndiko ndaraba ndiko nabirabira hagufi ariko mbona nta numwe ariko abashikiriza ayo makuru. Ni album idasanzwe yitwa Hello Africa y'umuririmbyi Sabi Satroma Ba from Abuye. Ni album igizwe n'indirimbo 12 ndetse izo ndirimbo zose jewe ndemeranya neza neza yuko izo ndirimbo zose ari hit. Ni hit song kubera ko ngerageje kuraba ingene iyo album yakozwe wananze ko album yakoranywe umwete udasanzwe ndetse ni album yakoranywe ubuhinga budasanzwe. Naragerageje kwinjira mu mizi nce hirya nino ndabe neza iyi albumu ikivuze kuri Sadbi Satroma Ba from Abuye. Nina Sadbi Satroma Ba from Abuye aya anakumenyesha ati je ni albumu yanjye ya nyuma nkoze nzoca mpagari ku muziki ariko ibibazo ni byinshi je nagiye ndibaza kuri album. Ni album rero igizwe n'indirimbo 12 iya mbere ni Take My Heart, Mon Amour, Shumi Wange, So Fire, Ishari, Tiki Tiki Maji, Love Me Back, Yushado, Nobody, Utamu, featuring Bell Nice, Ichamwa na This Max. Iyi album rero ya Sadbi ni album yakozwe n'abahinyanyuzi benshi batandukanye hariho ba Ayo Beat, hariho ba Ayo Rush, hariho ba Hub Squeeze, hariho ba Fiji Maker kuva muri Master Music, hariho ba Amiri Pro, hariho Joel, hariho DJ Corona, hariho X Factor, hariho bande ni benshi ba Bobo Pro, hariho ba Yago Beat, Yogo Beat, hariho ba Rise Classic, hariho Amiri X Factor. Ebana ni benshi cyane, ni benshi abafashe za gitari. Iyi album indirimbo 12 indirimbo zose ziri muri album ni indirimbo zikaze, ni indirimbo ziryoshe, ni indirimbo ziri ku rwego, ni indirimbo ubona neza yuko zajungumije Afrika yose ikamenya icyari cyo umuririmbyi Sadbi Satroma Ba from Abuye. Ariko kandi Sadbi yaravuze yuko iyi ari album yiwe ya nyuma. Amakenga yacu ni menshi kuri uwo muririmbyi nyene Sadbi Satroma Ba from Abuye. Ata makenga yacu nayahe Sadbi turazi neza yuko Sadbi afitaniye kolabo n'umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Rwanda ariwe Papa Cyangwe. Sadbi turazi ko afitaniye kolabo n'umuririmbyi Chris Easy. Sadbi turazi ko afitaniye kolabo n'umuririmbyi Bruce Melody. Sadbi turazi ko afitaniye kolabo n'umuririmbyi Roberto kuva muri Zambia. Sadbi turazi ko afitaniye kolabo n'abaririmbyi benshi batandukanye. Eske izo ndirimbo zose nta nimwe turize tubona muri album ariko kandi akaba avuga ngiye guhagarika umuziki mbega bizomworohera, mbega bizoba ukuri, mbega bizoba byo kubona ko Sadbi yavuze yuko agiye guhagarika umuziki izo zindi mizi iyo yindi miziki izocijahe bizoca bigenda gute izo nibazo nk'umukunzi w'umuziki we wese ategerezwa kwibaza indirimbo indi izindirimbo ziri muri album ni indirimbo bora neza ko Sadba kubwira ati jeneza ukoma barundi ndetse na Afrika nkayikorako hari indirimbo ziryoshe zimwe ziri kugwego collab yonyine irimo ni collab ya ya Bernice ni collab ya Bernice yonyene niyo collab no vuga neza yuko iri kiriganza muri muri album ya Satu kubganje izindirimbo zose muri album ni nziza cyane were ku ya mbere gushika ku ya nyuma maji maji tiki tiki ebahana za love me back ni indirimbo ama hit ni hit song ni indirimbo ziryoshe za ishari monamour ni ndirimbo ubona neza ko ziri kugukozwe neza bitonde aravuga ati genteza go kubaho imizigo ifuse quality ndetse imizigo iri kugwego rero iyi album nawe yasohotse bamwe mubana bibitamba mbuga no vuga neza ko batazi industry ya kabiri gatanu indwi bagiye baravuga ati album ya Satbi irasanzwe ntangu vu nyinshi zirimo ndetse nta vyatari Satbi yakoresheje ariko kurundi ruhande tukabona Satbi alikashigikigwa Satbi alikategwa intege nabantu babasaza mu gakino ndetse bazi cyari cyo industry bazi cyari cyo muziki niho abantu bakora apresia ino album ya Satbi Satura Mabaf akaruka hafi duhere kuri Mugani Desire ariwe BIG-FIZZO BIG-FIZZO uraneza yuko akubwira ati my brother congratulations wakoze igogwa ciza ebana ni vibe iteye ubwoba iyi album iri kugwego ruri hejuru ni na commenter iri kiravugisha abantu benshi haboneza yuko benshi bakunze kuvuga yuko baririmvyi swati batumvikana abandi bakavuga ati abaririmvyi hari bitaba ari byo badahuriza ko bigatuma umuziki wacu udatera imbere bivaye n'amabifu yabo ariko urabona neza yuko urukundo rumwe mu muziki w'u Burundi ndetse kuba hamwe mu muziki w'u Burundi biriko biratuma buri muntu wese yishimira stape awarimvyo abarundi bariko baratera BIG-FIZZO gupostinga Satbi Satura Mabafu n'amabuye ni ikintu kidasanzwe ndetse ni ikintu cyerekana neza yuko hariho ugufatana mu nda hariho ugushyira hamwe kwa twese hamwe mu muziki w'u Burundi FIZZO nk'umwe mu basaza mbere akaba ariwe muririmbyi wa mbere dufise yasohoye album zibira zisohora rimwe ari nzavuga ati jewe ndemeranya na Satbi ko iyi album ikaze kandi iri kugwego jewe kubwanje ntavyo nopinga cyangwa ngo mparire abana bariko barakomanta bavuga ati iyi album ni sanswe ni abana batazi umuziki niko no bivuga ariko kandi niko bo babibona kandi iyo atagiye polemike cyangwa amajambo ya naye ibintu ntivyoryoha ndese ni album ubona kuri rwego rwa YouTube rwa Satbi viewers ebana zihagaze neza ni ndirimbo ni album vrema ku bwanje nka Landry promoter murabizi neza ko abarundi cyangwa abanya cyangwa abantu bose mu kurya na Hit Top TV mwa murindiriye mwumvije ico nshikiriza cyangwa ico mvuga iyi album vrema irarenze iri ku rwego abaririmvyi hijya nino ba Roberto bose barapostinze bavuga ati iyi album vrema iri ku rwego irakaze BIG-FIZZO wewe yariciye umugera avuga ati ebana kakana kubari nababandi benshi Satbi bakunze kwita ngo abanyishari ngo badakunda kugwa vyiwe twagiye turabara amaposte yabo hijya nino bavuga ati iyi album iri ku rwego harimo indirimbo tutari twiteze mbere no kuri Satbi habaza amapiano habaza haki zose imidiho yose twarayibonye muri iyo album jewe na Landry promoter ngirageze kugira icyo mvuze kuri icyo kintu BIG-FIZZO yakoze je kubwanje naragishimye kubera Satbi nimba ashokora igikogwa bagenzi we bakamukeza ni ikintu cerekana neza yuko ko hamwe twese twoja hamwe twese tukasenyera ku mugozi umwe dufite byinshi twohindura mu muziki wacu erega hajya ngo uruku kidole kimoja kivunji chawa rero iyo amaboko abiragi hamwe arame ninda rero tugiye hamwe twese turashigikirana ndi serious certe yuko ibikogwa byacu bizoshika kure kuko tutangwe kuvangura abafana ngwe n'umufana wa naka tugacana intege oriyo yo gushira intege hamwe ngo dusenyere ku mugozi umwe usanga kenshi biko biratana polemike tari nziza abari ni vye barundi bako barakora uko bashoboye bariko barasohoka hanze kenshi mu gukora amakuru abatandukanye mu gukora ibikorwa byinshi bitandukanye kugira bashobore kwerekana yuko umuziki wacu ufite kalite umuziki wacu kaze umuziki wacu uri kuradunga ingazi ariko sinumva kungene twokwigabura imigwi mu gihe twose twifuza kuba kumwe ndetse no kubakira umuziki wacu. Kino kintu rero BIG-FIZZO yakoze reka kitubere icigwa twese hamwe kitubere kitubere ikintu navuga neza yuko ko tubere urumuri guhiza nk'abarundi tugakunda igihugu cyacu ndetse tugashigikirana tugafatana mu nda kugira dushobore kwiteza imbere. Erega ngo kanyoni katagurutse nikamenye ubwize nitwaguma turindire ngo bana kare bazo bidukorera uzusanga kenshi atacu tuko turishikana ko rero ku bwanje twese dukende dukenze satbi satroma bafre duciye ku mbuga ziwe tumushigikire tumusupportinge dukomante dusharinge ibihugu vyiwe dushire ku mastati album yiwe iterije imbere nayo ne ije muri classma ya album akaze ari karasoka muri Africa. Birababaje kubona iyo umuririmbyi hanze asoye album cyangwa asoye ikindi gikorwa ugasanga ngo abantu babiravye ari benshi ngo ni ngo nabarundi ngo baravye ngo album uyu muririmbyi kanaka none bayiravye cyane ibyo bintu usanga bibabaje ijoro birateye ni sesemi wowe umurundi w'umutima uri umurundi akunda igihugu ciwe guys dushigikirane dukundane dukunde ivyacu dukunde ibikorwa mvabwenge vy'abarinjye barundi dukunde ibikorwa vyabo bose baba bakora akora cyane kugira ashobe kwiteza imbere hajya burya nitwashigikirana cyane ni wabone kuba supporting umurundi mwene wanyu menye neze yuko hari kirazo kwinjiza mu mfuko wiyo aba diaspora tureke kwitaho ivyo hanze